3, 2, 1, action.
Sanibona mnabuki emakhaya, sinibingelele samukele khona lapha amanga news, lapho sikutshela khona amanga ngokukhulu ukuziqhenya. Uma uthanda amanga wamukelekile, igama lami nguPhakamani, ngiyazi ukuthi anibuzanga. UBeyonce wazwe ngoQueen B othandana noJay-Z uzogidela uKhuzani. Sephumele obala ukuthi igcwame elisha umthandeni manqele akazi lutho ngengezo. Uhlalethe uClean lokhu kubonakale ngenkathi kundiza i-omo nge-happy birthday phuyu yakhe. Kwezemidlalo, iBaroka FC izosayinisa uRobert Lewandowski wasePoland. Sengikhohliwe-ke ezinye babukeli, bye-bye. Ungakhohlwa ukuthi lezi ndaba zingamanga, uma kuthi asikholwa fuseki. Mbukeli, ungakhohlwa ku-subscribe ku-YouTube channel ethi Phakamani RSA. Bye-bye.